Suzanne will figure now.
Yeah.
If we go early 7 hours early. Early on in down.
My young talent.
The Haitian babe, she fell at Ibani.
Yeah, young talent, La Pana, you
call. In this also, Sevens and Nayoga pool.
Yeah.
I.
And I'm a three walker that is now.
Eh.
I saw about Tunga Valley.
Eh.
Talent.
It's talent.
Ha ha ha.
Yay. Usually, like a man.
I'll leave for my killing a pants wedding.
Yep.
Aye.
Ahamba ngolayini.
Yabo uma kuthiwa wenzile ukuzana iselection.
Yeah.
Hayi uzodideka.
Uzodideka. Silungiselela wona ke nje la namhlanje.
Hayi uzodideka.
Eh.
Hayi. Bona nje yabona nje la abantu abo bebemela.
Eh.
Hayi bombe mabakhole.
Bebona ukuthi nje kaze baqhamuka labantu.
Yeah. Abaningi bocabanga ukuthi akusibo bana.
Kanti yibo
vele. Oh, si.
Eh,
zineshini.
Eh,
onkonjani?
Onkonjani?
Ah, umathonado.
Yep.
We. Na banye ke nje abantu.
Mina sengilinde 28 ngiyafa nje. Bengibona nje indaba yezolo uthi hey, 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 hey. I first half.
Yazi ukuthi ngibonga ukuthi ingathi kuthiwe iword izoqala ukushintsha ngeso.
Ehhe, sinayo nje le.
Yeah.
Le grace.
Yeah.
Yeah. Ukuthi ke libalele kamnandi kanje.
Yeah, kodwa nje ngathi nje ngesonto izoqala ukushintsha ke weather neso.
Eh, nami ngizwe kanjalo. Eh. Sithandazele ukuthi konke kuhambe kahle.
Konke nje makuhambe kahle nje akube kuphela. Impongo kuphela emantombazaneni.
Oh, emantombazaneni.
Yeah.
As everybody say cheese.